dalka muxuu tisiyey Berbera mudana
mudana
meshay ku taala
muhiimad weyna maskaxdii weeye manta ka doodan
marsada dalka muxuu tisiyey Berbera mudana
mudana
meshay ku taala
muhiimad weyna maskaxdii weeye manta ka doodan
Berbera mudana.